King of Kings, Lord of Lords.
Yesu, adaka na wapungu wao wafu kona.